Nā, kua riro motuhake nei I te karere, he kōrero hou mō Wi Derek Huata, te kaiako te kaumārima nei ngā whakapae kei runga I āia mō te patu tamariki. Mō ngā iro iro o aua kōrero, ka whakawhiti atu tātou I nei nei ki tā mātou karere kia Kingi Kiriona. Kingi.
Scotty, ko te wā tuatahi tēnei kua puta he kōrero I te whānau ake o Wi Derek, he kōrero tautoko kua puta I tā rātou whakahē ki ngā pūrongo maha a te iwi pāpāho mō tēnei take. Koinei te wā tuatahi kua kitea te kanohi o Wi Derek Huata, te kaiako kua kaha kōrero tia I runga I te whakapae, nāna ētahi o ana ākonga I te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu, I patu.
Never. He tangata, he's a gentle spirit.
Kua riro mā Ngātai Huata, he karangarua kia Derek, e kōrero te taha ki tōna whanaunga. Kei te tuia tonu ngā ngutu o Derek I te mea, kaore anō te take nei kia tai ki te kōti.
There's a whole lot of sort of half allegations without an ending, like there's no time, there's no date, and at worst it's being coerced or an adult putting words into their mouth.
E ai anō ki a Ngātai ko tētahi atu o ngā raruraru, ko ngā whānau nā rātau I whakārāra tēnei take, he whānau tikanga kore.
When you get dysfunction, whether it's through alcohol, drugs, violence, there's a whole lot of behavioural mare that goes with that.
Ko te kōrero huna mai a tētahi o ngā mātua ki a te karere, arā ko tētahi o ngā tino mate no te whānau ko tahi te tumuaki tuarua, te heamana o te poari me te kaitiaki I ngā moni a te kura. Ka mutu katoa rātou he whanaunga kia Wi Derek Huata.
Some people would say that's blatant nepotism. What would you have to say to that?
Whanaungatanga. Jeez. That nepotism. Don't bring that Pākehā ahuatanga into this. Hey, they had the vision. They had the dream. They did the mahi. They did the hard yards.
I whakapā atu ā te karere ki ētahi o ngā mātua e hari ana I te take nei ki te kōti. Kaore tētahi I hiahia kōrero I mua I te rā whakawā ā te rua te kaumātahi o tēnei marama.
This has already ruined my cousin's career. He can never, even if he's, when he's found innocent and it's totally wiped out, what has been wiped out is he will never be able to get another job working, have a career in ako tamariki. Never. And it's just unfair.
Hei kōrero whakamutunga, Scotty, he kaupapa tēnei kei te tī haihai I te hapori o te kura. Ko etahi o ngā mātua I whakatakoto amuamu ki ngā prihimana, he whanaunga ki te tumuaki me te heamana o te poari. He oi mā te ture anō hei whakawā kōwai kei te tika, a mā te karere e rā kōrero e whakapāho a te rua te kaumātahi o tēnei marama.
Kia ora rawa atu koe, Kingi. Hoia nōra e te iwi ki te pirangi koutou, ki te mātaki I te rōnga, ke o te ui tangara, I Wainganui a Kingi me Ngātai Huata, whakapā mai ki tā mātou whārangi ipurangi I TVNZ, irakau, ira NZ, hai mua te karare.